Easy
ni better kuliko za nana, by the way.
Kalanch tu.
Kalanch. Na demu mwenye ulinicheza na ye. Go home to mama.
Lazima ni kufundishe kurespect sister.